basimosha isikhathi bese bangubu manje bangubu
ah sad ubusho sibele ngithi mina uhamba nani
senimune kufeni uyazi ey hamba kahle kodwa mfethu
hayi kuhamba
ey hawo davetha ayekho into right la ayekho into right nomjitha lona mfethu uyazi isikhathi sesihlangana ngaso la ubu manje yebo fula manje imali siyayimba isikhathi sambile phela sikhipheni imali sibe right bafethu imali sayizama kanzima bafethu
Usmoshiska.
Editing Shire, Bidanga, it's a modern it's a mafone. I start
tonight.
Okay, that's it. That's in some quality. Better arms, I'm a
lad. What do I name? I'm going to say in Bali.
You're in.
Your
call. Fuck, lomthitha kayibambi phone bafethu. Yazi into efela siyenza vele sambeni.
Madoda, sambeni, sambeni ayikho.
Uyahlanya lo sambeni mthini.
Sambeni. Thatha
sambeni. Kuni don't like, kuni don't like. Kuni maliye tu kuni bilengoni. Kuni don't like, kuni don't like. Kuni maliye tu kuni bilengoni.
Mfethu, umuntu wenzele ntume la. Mfethu, ufuna ukushuda. Ufuna ukushuda futhi umuntu.
Mfethu. Nezo lefoni re.
I'm going to go to the house.
Fuck, come on!